ku yi sayayyar naira miliyan 10 ko sama da haka ku samu daman cin kyautar wannan mota.
Vento Furniture, addictive quality.